rukundo rwanje sinakubeshya ni wowe gusa njyewe nikundira sibyo kukubeshya nza kubiruhande igihe cyose nzaba ngihumeka karabo nakunze Umukunzi urukundo namukunze turu turwanje nikunda niwe